Yo, me ma obi biara akwaba ene nsu biem me tia adofo ne atiefo nyina wana eta follow yen ewo yen platform no so eye Lord Beham na ene me ne mo ahyia a ene ne yaba betwetwe nkomo ba ho mie no bi afa da ne da ya bra yen anamontu a yetu yen sunsun anamontu a yetu a yato ne din airport enioma ahinta a binom ntiase na omufi se eye adebɔne nanso enye saa na tie twedi ampo nyankopɔn bɔ soro bɔ asase nneɔma binom a wɔde ma na bɔfoɔ na honhom a ɔmowɔ different world ɔmowɔ in different dimension different plane of existence kwan a yɛbɛfa so anya ɔmo ho anim deɛ na mpo yɛtumi ne ɔmo akɔmmunikati sɛ dwumadie bi ɛda yɛanim na mpo yɛntumi nsɔbo a saa honhom no ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛn so no yɛtumi awerɛkyi yɛn daakye yɛn ti a yɛba asase yi so nyankopɔn atumi aboa yɛn ama yɛn sɛ atumi aka no pɛpɛɛpɛ nti ɛnɛ yɛba aba abɛsua adeɛ baako mmienu bi na ɛnɛ yɛadesua anaasɛ yɛn topic a yɛba aba abɛsua ho adeɛ no ɛyɛ third eye how to activate your third eye kwan a wobɛfa so a wobɛbue w'ani na mpo watumi ne ahonhom ayɛ den akasa sane sɛ ahonhom no a yɛfrɛ ɔmo no ɛnyɛ yɛani wei a ɛtuatua hɔ yi ne yɛde ehu honhom ne na ɛkasa ɛwɔ sɛ before sɛ wobɛfrɛ spirit watumi adevelop wɔ third eye sɛ wɔ third eye w'ani mbue na sɛ w'aso nso mbue a spirit wofrɛ no a wonhu no ɔkasa a wonte ne nka sane sɛ ɔmo no baabi a ɔmo wɔ no even mpo book ɛbɛ describe spirit sɛ spirit no a wafrɛ no na ɔreba no ɔkasa with hoarse voice ne nne te sɛ pɔnkɔ nne na nipa dasani a yɛwɔ hɔ yi sɛ mpo pɔnkɔ kasa a wobɛte ne nka anaa daabi wonte pɔnkɔ kasa nti agye sɛ woadi kan adevelop wɔ ho adi kan ayɛ wo ho nnwuma adi kan adevelop abie wo astral senses no nyinaa ansa na woatumi ne spirit ayɛ den akasa anaasɛ spirit kasa a woatumi ate ne nka nti ɛnɛ yɛba aba abɛhwɛ how a yɛfa so activity the third eye no na yɛka third eye no a ɛnyɛ biribi a like ɛyɛ biribi tentene bi anaa biribi huhuhu bi a yɛnte aseɛ ɛnyɛ sɛ ani bi ɛna like wonama na abaaba bɛbɔ wo moma so ama te sɛ deɛ ani mmienu ɛwɔ hɔ na afei hu nneɛma different ɛne nea ɛkeka ho daabi na mmom ɛyɛ yɛ six sense no ɔmo sɛ nnipa yɛ wɔ five senses nti deɛ ɛtɔ so nsia the six sense kwan a wobɛfa so aactivate ama ɛno nso ayɛ den abaabɛyɛ adwuma sɛdeɛ wɔ five senses no ɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ w'ani wei ɛhu adeɛ na mpo wote asɛm na wote nhwa ne deɛ ɛkeka ho na like wotumi tache biribi a wohu sɛ sei ne sei na teɛ na wotumi ɛtaste biribi no kwan a wobɛfa so ama saa six senses no watumi adevelop ama ɛno nso sane sɛ ɛno no ɛconnect with the subconscious mind no wɔho ɛconnect with the subconscious mind ɛno na ɛyɛ the fifth element a ɛyɛ the spirit anaasɛ akasha wɔho nti how a wobɛtumi ayɛ den adevelop na subconscious mind no atumi receive information from different plane of existence different dimension ama saa vibration ayɛ den atumi akɔ high wɔho na mpo watumi ayɛ den ate another spirit nka wobɛraise through that vibration no na watumi ate different kind of entities ɔmo nka ne nea ɛkeka ho nti ɛno na ɛyɛ den the third eye wɔ six senses no how a wobɛsi ayɛ den adevelop no ama saa subconscious mind no atumi ayɛ den receive information na mpo watumi abɛka biribi akyerɛ that conscious mind no nti yɛwɔ kwan mmienu a yɛfa so yɛ den a develop your third eye. There were only two keys. I know now be faso at the activity with third eye, you know. The first key be faso truth meditation. Truth meditation. And sana with third eye, you know, a team eye then a be. And at the second key, I will be saying so a ɛde abie wo third eye ɛyɛ nhaban ma baako mmienu bi sign sɛ nyankopɔn no wɔyɛ nyansani to the stand sɛ ɔde biribiara ama yɛn pɛpɛɛpɛ nneɛma ɛhia yɛn nnipa ɛwɔ asase so nyinaa no ɔde ama yɛn nti wɔnam ne nyansam de ne tumi no bi yɛ dɛn ɛhyehyɛ nhaban ne nneɛma bebree mu sɛ yɛbɛtumi afa saa nneɛma no so mpo nnipa yɛhia biribi a saa deɛ no atumi ayɛ dɛn ama yɛn resort atumi ayɛ biribi ama yɛn ama yɛahu nyankopɔn no dɛn animuonyam nti yɛwɔ nhaban nwanwansoɔ binom wɔ hɔ a saa nhaban no ɔmo tumi a ɛte wɔn mu no so sɛ nnipa nya ho saa haban no na wonya ho nimdeɛ baako mmienu a wobɛtumi de saa haban no ayɛ dɛn abie w'ani ne w'aso ama woatumi ayɛ dɛn ate honhom mu tumi bi atumi ate ne kasa ɛno ho nimdeɛ anaa ɛno ho adesua ne nnɛ yɛbaabaa bɛsua kwan a yɛbɛfa so de saa haban no ayɛ dɛn abie y'ani na mpo yɛde bi agu y'asom ama y'aso nso ayɛ dɛn ate asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a woni tumi bi communicate a wobɛtumi ayɛ dɛn ahu anaasɛ wate ne nka wofrɛ spirit bi na ɔba a woahu sɛ spirit na mefrɛ no no ɔno nie asɛi ni sɛi ɛna ɔyɛɛ dɛn ɔka kyerɛɛ me nti no wate ne nka deɛ ɔkyerɛ wo no nyinaa wo nso woayɛ dɛn woadi so pɛpɛɛpɛ ama deɛ wohwɛ no wo nsa atumi ayɛ dɛn aka nti yɛ topic the first ayi a yɛbɛ start yɛ truth meditation first key a yɛde bie yɛani yɛ truth meditation without meditation no wo third eye ntumi nyɛ dɛn mmie ɛno na yɛ the first process a wobɛfam atumi de abie wo third eye na meditation process no yɛ nneɛma baako mmienu yɛ biribi ketewa bi fi meditation koraa na yɛ the first gateway to magic wɔho in magic practice so wɔntumi anyɛ meditation a wontumi anyɛ magic because meditation ɛno na ɛbɛboa develop ama wo tumi no ɛte wo mu no woatumi develop wo tumi no ama woayɛ kɛseɛ atumi ayɛ dɛn ahu nneɛma ayɛ dɛn ahinta wo nyinaa truth meditation ɛmu ne yɛde nya dɛn information ɛno na subconscious mind no ɛtumi communicate to the reason mind your conscious mind ɛma yɛhu nneɛma ayɛ dɛn ahinta nneɛma ɛkɔ so ɛwɔ yɛabrabɔ mu nti meditation ɛna yɛ the first gateway to magic ɛno nso ɛne kwan a wobɛtumi afa so ayɛ dɛn ɛde develop astral senses no ɛde abie wo third eye ɛne w'ani ɛne w'aso nyinaa na yɛ a yɛka meditation a yɛ a na ebinom ɛnyɛ dɛn ɛnte aseɛ ɔmo nhu kwan a yɛbɛfa so ayɛ dɛn ameditate ɛne nea ɛkeka ho meditation ɛyɛ some simple techniques nneɛma baako nketenkete mmienu bi wobɛ meditate a aida sɛ wobɛpɛ baabi a ɛyɛ nature environment baabi te sɛ nsuo ho anaasɛ even bush baabi anaa abuom forest baabi baabi a dede ɛnyɛ dɛn ɛnni hɔ baabi a ɛyɛ cool place anaasɛ anadwo wo altar room wo temple room a wɔasiesie hɔ pɛ time a ɛhɔ yɛ dɛn ɛyɛ dinn sane sɛ womeditate a ɛnsɛ sɛ biribi yɛ dɛn wote noise ɛwɔ baabi ɛwɔ sɛ woma adwene no ɛyɛ dɛn ɛgyina so wo forget biribiara na woma conscious subconscious mind no ɛyɛ adwuma ɛtumi ne wo conscious mind no ɛba bɛ communicate na ɛyi informations ahinta nyinaa yɛ dɛn ɛkyerɛ no nti woba bɛ meditate a ɛwɔ sɛ wopɛ baabi a ɛyɛ calm cool place a dede no distraction obi ɛnyɛ dɛn ɛma mɛ disturb ɛma mɛ kasa wɔ ho na mpo dwumadie no a wodi no ɛbɛtumi akɔ so ama wo pɛpɛɛpɛ nti yɛhwɛ steps a yɛfa so de yɛ meditation woba bɛyɛ meditation a wobɛkɔ wo cool place na afei no woasɛte wo altar ne biribiara ne nea ɛkeka ho sɛ ebi na wokɔ nature ade a wobɛtumi atena wo cool calm environment atena wo woankasa woaforget biribiara woafɔkɔ so aclose w'adwene woma tɔto bi anyɛ dɛn ɛmma wo tirim na afei woabreki all your five senses ne nyinaa na kyɛ sɛ like subconscious mind no ahyɛseɛ ɛɛyɛ adwuma ɛɛba bɛyi information ama wo conscious mind no ama nneɛma ɛɛkɔ so nyinaa no waba abɛkyerɛ ni waba abɛdan ne nyinaa adi akyerɛ wo na meditation a yɛfa so de bie third eye no ne key nie third eye activation adeɛ baako a wɔde bɛbie wo third eye no eye candle ah eye purple candle sa candle we purple candle we eno ene yadi bie ye third eye enye ordinary candle bia sense candles candle bia wo dwumadie a edi ewo magic mu candle bia we ejina ho ma purple eye the color of spirit which is akasha the fifth element ne color ni enti we ena uyusu a wetin edie den ebie with third eye sense a connect straight to the spirit a connect straight to the akasha spirit no enti eno ene yade activate anase yade yade ebie ye third eye now truth meditation o ba be bie third eye o ba be use purple candle e de bie with third eye na eno ni o be so candle no e de aye den asi altar so wa so candle awie wa pe incense bi e be ma environment ho aye fe na afi wa ye den wa tena ase wo be tena ase afo du wo nan na wa ma wo park no wo mu aye den aye street wo hun be tena ase ama wo mu wo park no aye den aye street pepepe na afi candle na wa so no wo be start ya wo be di kan aye some brief in exercise wo be home akomu kakra na afi wa gya mu na wa home akọ no wa gya mu no wa home ya be some 5 minutes na ye wo kan ya faso ye that breathing exercise no o twen akọ mu a wo be bie wa home kakra ọhun na afi wa twen frama no deep e di akọ wo mu no wa kura mu for some minutes na afi wa sense wa ye de agya mu e di aba sa for some minutes ansana uwia kende na waso no de oba ba ba ye ne se u be gezi kende no o nse se ye so kende la eye eyi no eja na e so no eya na ye wo some point bi e wase ye ai ho na kwa kwa ye so frame black eyi bi u be unse adro e wase ye e ho ne bia u be de u be gezi u be make sure se we be gaze candle no for about 5 minutes without the blinking of eye. O mo wani na u gaze nso a we be close all your senses while dreaming nyina. O ma thought bi anya den e ma utirim. E ya na e den but say o for so a we be ti bit it me den e wie pay e ma. We be close all your senses nyina. Na afi wai kasa nyina ya den afri utirim. Na we de wa dreaming nyina ya den. Akwa si kendo na wa yede wa so no so na fi wa gezi through that point no to be gezi wa for ebia for about 5 minutes wo be hu se kendo na o hwe mu no ahyase e ma wo some sign signal bi ahyase e yiyi anioma bi yede e kire wo hu nti wo gezi for about 5 minutes the next thing wo be ye ne se wo be kata wani wo hu wo be kata wani nti se wo kata wani a we was an ashasi eh yes I briefing in exercise no we betwe akom ni we jam no atwe akom ni we jam na if we ma we focus nyina ya den akọ we ha say we mama we eye brow no entem we mama so ho na third eye ni ya den ewo nti we focus nyina ba den e be ko ho na afi we be hu say some purple light bi atru ewo ho ohun nti through that purple light no focus e was a purple light and so more na o focus na we breathing exercise to be hu say vibration aye dem a raise aqua high the that purple light no a true ho no na ye the astral body of light wa shase e develop the astral body of light no to be hu say sa purple light no a shase ye utimi focus o ha be a shase ye dem e produce e feed some images bi ye dem e ma e wo wani so we be use ashasi e yiyi some colors na change color we na change we we dey man for so wa dwen no ma wa dwen no any stable man try say be o visualize and I say oh like o kon say wo ye bi bi won and visualize bi bi but ma adwen no any stable en ko sa purple light no so we be use ashasi ye den e ma some images bi won nti mo na e ma images no na afi wa ma wa dwen wa so no aye den I connect back to that image. We be use inner eye no. Ashase e den e review bi bi e den e chire wo. Nti wo focus wo so. Sa make sure say wo be hu the e ko so. E wo sa purple light na ti. bones any nash has said a b kakra kakra sa more na oh yes I practice no oh practice up to 1 week one bones of tell and when in iodine I shall see it. He receive information from different realms. And no, so how can I so? And the first year then, at the human spirit, the first at the first spirit, Yehuno. Well, so how can I know so? And the first year then, and the spirit, na our friend, no. Even a what focus on it? That purple light, no. We be means as old first spirit, Sejo, no. We be visualize Sejo, no. And we when this one. Into what category, you know? We bring the purple light, you know, a true one. Bring the sedge on, visualizing with strong a year. When bring the purple light in any true, yeah, bring another light. A yin, a fresh air than air bar. And air bar, and bring the spirit in a yin and imperfect. Actually, through your mind eye, wrong. And how are we a develop or mind eye or third eye, and no, a yin and a. And the first process is through meditation. Meditation, you know, and a bit me either a be first like your first process a bit me a be when now the atosum you know me and fire could deep science young could deep baby yam renisha. The atosum you know ah would it be when a yeah and her bind and no na yet had dear air mama na a bro a dream and tias yes. Now, come on, the and her baby, Ruby, am I? As I run a wonderful pa. When you hunt, so run. Now, when you hunt him, dear. And no one it's me, Eddie, it be you and me. As I run, and then may Babbitt made the move back, a crab bed and ever to ya. Am I once in a woman? Quiet over fast will be used to run at the be you and me. First, a so run with the answer, your common. We did this a morning, pa, your friend Tammy. A common pa. A you will be a the dinner of one army at an asset. A yan you may be brain. A you will be a two me and cassia then. A team. So wouldn't to me at this hour we want and can win a on fine diablo. To meet him pa, sat and me a woo. And you will ride at the other, it be a me. And I will have by a consuier then a cahon. Sa have by we and also a common pa. Feast a moon, woman. Ha said the citizen. A ya common pa. The baby fitter be at the issue, so wrong. Ha, saying at the baby fitter be issue, so sa ha bayon. And ha bayon bacon. And also, a good pa, but sa ha bayon at the ha, made the self region. Next time, made the barber to ya, do it to me at the be when he. Now, quine out the first one obeying me. Ah, you will have bayon being so ha. Sa ha bayon way, and ye did be ya so. Sa ha bayon way, and it did me immediately. And no, and ye did be ya so. Sa habawe ya wonderful pa sa urawe eno wutim obeye meditation na wachim efe wudi agu waso bewu se waso no emu aye dududu ayemiye no ba akoka ho but ba akono so media to ha eno so media ye den ashe fridge next time me baba be yi nti wuka sa uram yi no ye den eboma na efe wachim e di agu waso we mu na de din so aye den agu we mu be some minutes bewu se waso no. Emu aye dududu but run anu wa shepa eshishi. Bewu se eshishi wa na se jaya. Wasunu beti nice bi. Se ayeche u emu aye dududu na fi asha asye. Enu u ina ayini yeden e kasa. Na fi uti ahon humuka from different dimension. Eni ni ekikaon. San se uran e pusu vibration yosunu. Ema vibration yeden e kuhai. Ema uti mi yeden eti ahon humune den. Omo enka. Na sa de di bi ani no wo be fa sa ahaban wi aye tam ye wi na fe wo de sa ahaban wi ani ahaban ba ko bi na fe wo de aye den aka ho na wo ba be ya kwan ya wo be fa so aye ni wo be pe pot kukuo wo be pe kukuo kama se wo nya kukuo na ye wo ensuo mako mako ensom sa ensuo no na wo be ka wo de be gu kukuo ni na wo de ahaban aye den agu wo be pe kunsuo baako na afi wasensu tene na wafa kube nsuo na afi wasabura mu nsuo na wasa nsuo ato afiri soro waso san nsuo ni bi nsuo ato afiri soro dalet waso san nsuo no na afi wafa holy water from your altar nsuo akon secret adiasu altar so Eddie, I come. Not a fee, what pet, taddy, insure a tie, now dear, no swire, I come. Now ye insure my coma condemn, and so. Now would ya tie cuckooing him, would ya good day cuckooing him, now the sun had by me and sent where I did, Eddie, a goom. As I would the gooma, dear obeying ye. Would the beck up? I could see a sea, yes, an adjo. For 3 days, obey pebble beer. Would the bessia obey any of them, and my mammy whom. Then all question here, so I know I pay chamber at the head at the sea for 3 days. After 3 days, you know, no papa quay, papa for wounds winning in at the head at the abba. Now, oba, the obeying ye. And you know, so who be any by force, say, I am not a hard dream. Son said, and you're my obey wound, you know. Say, Wakuma, and yet, the wound you could draw a bit me affected. As a whoopia, obey wound when you're my pa, and in your honest obama one who's why the. Aye du e de aka ho oh en ti waye sa process no akofa insu na ba awie no je wo aduro bi ya no so wo bese de adware oh for 3 days hmm wo de sa aduro no e dware wi a ansa na wo di we na ye den akokuru wani hmm wo kwa koda na wo di bia akokuru wani wa sori ahoma ti no na wo di akokuru wani hmm na anio ma wo ankasa wo be hu e wo wani so hmm e ha adwen pa en ti no wo be bo modern se Ubedi kan edi sa aduro no so ayeden adware ansa m ye wa aduro bi e ba ko mi enu mi ansa m we pa de dem kuruma no wa fa a e kan se en suma ansa na fe wodi tamie woni bi aka wona wodi wura ba ko mi enu bi odi aba ani ni aka wona wodi aka wona de ayeden ahye edi ayeden adware m ansa na atimi abo ho ban ama wa koko wa nya den ahoden osu wo kra na atimi ayeden san se nioma Ebe face you, ube shi yano, e yon nyo ma e sun, like, e buru ahun wadien so, e buru adjun, ene inti ase yeso. E inti wei, sa ura, sa method wei, ah, medi ama wei, eno ne kwanya, obe faso, e di ebi wei, nebom, akaka kre, aka ura ne ba akun, eno di eme inti mi, ta mfa, ankan wo, sa yese, ubi, ebi te ebe di e chile, akwa akwa ye, enya problem, ah, like, wanya ubi, ama na enye den, an chile no nyo ma ba akumi, yon ubi hun, abe wise, When I'm a bunting, soon soon be. When any be sana, obey with a spirit be, or by nanny like nanny bear any over as any tissue for woman's old quarteria, and befa wild dream, into any bino, a process a step by step. I was say, would the kind that we will be our own do, now fee, would the kind of jarry and rope, maw cran edin, and sana, what me at the same method we edin, a be when. When any day a powerful, or trya, where any baby. Entino, she, no one can't try. I'm going to have problem. You try when the baby. And the old person, we know when him, the baby, no, the aka. Ah, what about him? I'm a winning a beer. You bet me, a frame, a was a home. I used to. Frame 0242 299 6 97. Aha. And I'm a demo busy. Magic practice, you know. I was say, would the kind Emma when he and the was soon aired and it be and son, walk out of fresh spirit. So, what am I when he and be, and what am I was soon and be a fresh spirit not or bar, went ten and can or cassa, oh, no, or baby be cry, oh, but cassa, spirit now coffre and no new one else, oh, and I'm so when he and the was soon in your me, ain't he? Ain't an old friend or bar, yeah, like well, who no spirit, so I dear old Johnny said. Obe friend na obeba na empu wa hunu anaso obekasa wo na wanti bewu se wokwa na wa kese o enti na wo start sa spiritual practice fo fro na wo fa ho chire ne enyoma a emu odin mu pa wo fa ho chire san se spirit ne enfo mu ni agro ohun with the spirit be ekodi agro oba obekese o ene ne yekekan san se oba ye no friend mane ba ye wo nya dwuma die bi anye den pa ma no wo hu ni enti a wo ye den wo friend no okasa wo wanti Or by and won't, you know, and say, Nipa will honest will be Cassau, Nasa, well, like, will be the Cassau, O Cassau will be who, Nasa, Nipa name fewer, then I'll obey you, will be for saying the papron, I'm out cried, where did not tell man, I say, why can't see me yet, no goodness. In the sound of spirit, and also almost to tea, your frail woman, I saw mobile, nay, you who own, Nasa, auntie, or monkey, or my dear buffo, and the guian so, ain't he? Oh, Baba, your magic, the kind. Na wani ene wason, ene kan emye ansana, wane spirit aide, ene kita hudiye. akramu abre na abre bi ebekoso aba ba ye nchirechire ama mate enyoma bepuru ase ne na sa meba ne de medip ni nyina aba de ebetudwa ama wohu dia kam ye wodi kam ho ebe ma wani ene wa so ayede abi ntima kramu.